Kwa nini Mungu unanipatia punishment?
Nataka muniombe.
Hii imeenda.
I'm going to have a lot of problems.
Hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda.
Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. I'm going through a lot of problems. Na mimi ni jiletea.